Yes, boss, it's my toilet.
I need four girls.
Four?
Four.
Lalela, in the lower tart, I want containers as one.
Ma ubaba ngamuzi ukhuluma nocinga ukhuluma ngama human trafficking container ubaba uyingozi
yazi vele niphume la nihambe nolala
at least wena nawe ubaba singe ngami ubaba mangempela angazi
wena khohle ukuthi nesigebe sendoda akude ngidlini ingane
angeke kubathole finish and clear
ekhona wedi umuntu ofuna ukuthenga wena umuhle ubakushilo for mahala man yazo nginyanyisa wena sisidwedwe lesi. Mbulalo sinakho.
David.
Yebo.
Uwena lo.
How long have you been here?
For about 4 months.
Yebo lo luvelo khona ubaba udubule imali. Ngicela uphuthume manje uzosenza.
Ngifuna usho amazwi okugcina ngani yakho. Hawu ntando kwazi wami. Kunjani kodwa? Ah, futhi ngiyacela.
Ekusekho
wena please ngiyacela ungibulalele ingane.
Ngisho mina nami ngikunjani. Come on, futhi.